Lisa, catch me if you can. Lalisa, 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 Lalisa.